ya ana akuzi na abanya
okay fada yi biko ke ko bi digita
ah bu musa o fu fe eno la na ofu mana ana akuzi jo lo na ka mana yi mo oche aro ana ba o bu su se wa no me ni na yo kwa ndo zo ye menwu
ngaka I'm going to go to the school. Maybe go see. But anyway, but this morning we'll be there.
Thank you.
Okay. Oh, yeah, that's a good number. Because God bless you.
Okay. Okay. For honorable John.
Okay. Yes, sir.
Only a good up for them.
Okay.
Send a me for a tata. You do. I'm a more of the princess. I think I'm a more of me. But now, I'm going to have a list for two occasions. All on our heads and so this one, all kind of meeting Ghana. Don't want to show the next thing out from this primary school game. But since I got there, I'm from the family union. Yes or no? So before, you know, the girl, maybe if I'm across here, boy, you know, they have never won. And I see a kind of not going to meet from one of them. If you didn't have blown them, why are they going to be here? I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. So I'm going to be
I will leave you in the open.
In memory of their father, Bo Prince Shukulo, Okai Foundation, Hamela, Yomoebutela, Afo Julonia, Abana, Moni Sula, Okai, my Bundin Kisi, Mandania, Jase Tata, Tata Biyong, Unere Central School, or that. I be so happy. Okay. I want to
Snatch
Nick, I go to the Yana Hajis.
I got the Ganaman Hajis.
All right.
I can hear to some schools that very many for no mass in Amajana. And I'll send back. And you have the privilege to grow your Buddha. Niaga, Niaga, education, Nakanir, Makanoma, education. I went and said, my boy, I'm home, and I don't know what you never hand out. I'm the hero of Mama to a marriage of woman. I never been a chicken to get up on you now, go see a man up on you and I and so.
Afambo, Reverend Pastor Ogbo Igwe, Abuna onye umu asibele na Odepe. So mun onye na-eme fabu nwanne. Dika Chairman PTA Central School Odepe. Anyị nụrụ na ada anyị nwanyị Adeze, Princess Adeze, na oge butere ndị Odepe Central School oche, which anyị nọ since na-atụ anya wee ruo n'ụbọchị dịka tata. O wee bụrụ na anya bụ nkwa o kwere ndị Central School Odepe n'omezuru ya. Nke izugode bụ na ndị Odepe nwere obi anwụle na ya bụ akparamagwa nke ọ kpara. Nke ọzọ kwa ịbụọ bụ na nyanwa dịka nwa afọ ụmụ Asibele bụ Adaeze tupu ọ bịa zabazi anya n'afọ na mmụọ Chineke balia n'ime o wee fụ Central School n'anya as her formal alma mater. O wee si mba ebe ọ bụ n'ebe a ka ya si manyite amamife ịgwụ akwụkwọ ya na ya ga-emeriri ife. Then n'ime ọnọdụ a o wee kwe nkwa oche wee mezuo ya. Then Central School na headmistress na ndị nkuzi nke ụlọ akwụkwọ a nwere nnukwute afọ ojuju, ọkachasị headmistress ya, bikos nọọsụ na since ndị headmistress ji na-abịa na-apụ n'ụdị onyinye a abịa nụrụ o wee bụrụ n'aka ya ka ọ bịa ga-abịa ọ bụrụ nya bụ Princess Adaeze bụ onye mere anyị na-ewuru nkụta afọ ojuju. Then mụnwa dịka the chairman bụrụkwa onye Odepe bụrụ onye ụmụ Asibele ọ bụ nwanne ya na-emere ya ife. Mụnwa na-ekwu n'ebe a n'ụwa na Chineke ga-agọzi ya. Achọ m ime ka ọ mata in the book of Genesis chapter 12. Bible mere ka anyị marụ n'ebe a na Chineke gwara Abraham na ya ga-eme ya ka ọ dị great. And then abịa na Genesis 37, the Bible made us understand na Chineke mekwara ka a marụ na the lineage na Abraham na ụmụ ya mesizi dị very great, not only great. So na mụnwa na-ekwu n'ebe a that her greatness ama bụ only being great, but she will be very great. And then what I'm trying to say here is that ebe ọ bụ na o nwere ike iwepụta mmụọ onye imelụ ndị ọdaebe mfe dị ka o si emelụ ndị ụmụasị bele. A sị m na Chineke bi n'eluigwe will prolong her life.
Amen.
And she will move on. Going that Nigeria, not only Ogbahu, not only Odebe, will know that she is a lady presented by God to help and build houses. So now my si Chineke bunye binenu di kunye le moi ime ifano kachineke kose ni ogunogundo kezunu nonko obi ezunu nonke akia ka udo nke Chineke chiachia n'ime ya di ka ona fundi mmadu n'anya na ndi mmadu ga fukwe n'anya. Ụwa ga-afụ ya n'anya, gọọmenti ga-afụ ya n'anya, ụmụ ya niile ga-afụ ya n'anya dịka ọfụrụ ụmụ ya. So na mmasị ka ịfụ n'anya nke Chineke dịka ọ gwara n'akwụkwọ Genesis isi n'akwụkwọ Jọn isi iri na ịnọ, ọ sị n'udo ya ka a na-enye ndị mmadụ, n'udo ya ka a na-arapụ ya. So na mmasị ka udo nke Chineke dịka ọ na-enye ndị mmadụ ka onye adaeze prinses ka ịdị mma ya na ọganihu ya na ogologo ndụ ya dịrị ya dịrị ụmụ ya na ezinụlọ ya. Ka onye nwe anyị gọzie n'aha Jizọs.
Nke a sị ka ịgba ife a na-eme ebe a.
Ihe a na-eme ebe e ji kpọkọ anyị ebe a bụ nwanne nwaanyị aha Ada Ọkai mere mmemme igotara ụmụ akwụkwọ ochie iji mee ka ịgwa akwụkwọ ha na-aga n'ihu. So anyị nwere obi aṅụrị dị ike ada anyị nwaanyị na-echeta obodo anyị dị a. Anyị wee na-ekene ekene n'ebe ọ dị ukwuu n'ihi na a na-eme nkwuchakwa mgbe ekwukwasịkwa sị na ọ bụghị naanị sịsa bụ onye bụrụ mba, nwaanyị riri nne bụrụ mba, mana anyị nwụrụ nwu ya na-eme ka akwụ nke ya na-eru ụlọ ịmana asị na akwụ ruo ụlọ amara onye kpatara ya. So a na m ekene ezigbote ekene n'ihi ezigbote ihe ọma ọ na-eme, ezigbote ilulo ọ na-atụ gbasara obodo ya. Nke gosi na obodo nna ya na-emetụ ya n'obi, ọ na-eme na-enye obodo, ọ na-eme na-enye ndewe ije, ọ na-eme na-enye ma ndị na-enwe ha aka, ọ na-emekwa na-enye ụmụnne ndị nwoke. So ana m ekele Chineke ekene ya onye Chineke wepụtara onye na-eme obodo anyị ihe dị etu na-asịkwa ka Chineke gọzie mgbe ọ na-agọzi ya na-agọzikwa ma di ya n'ihi na o nwere otu okwu m na-ekwu ihe site masị na di ya bụkwa ezigbo mmadụ. Maka na o nwere ụfọdụ ndị nwoke ya bụ na asị na nwunye nwakpata ego agaghị ekwe ka ego ahụ ruo nke ndị ọbịa, mana anyị nwere onwe ya na-eme nwere obi mmesapụ ego ya na nwunye na-agakọta ọnụ ịbịa mara ka obodo ndị nwunye ya sịrị aka. So ana m ekele Chineke ekele na-elisi ha abụọ na asị na mara eji ha na-abụ ga-adịka nka na ụmụ ha ga-eleta. Ụmụ ụmụ ha ga-eleta. Ọ bụ na Chineke na ọdụ abịaghị, ha ga-afụ third generation. Mmasị ka ọ dị etu a.
O mema, the one who makes up this beautiful. Ebubele, ikarịrị ya si n'ibu, odogwu akataka. I testify of your good works, ikarịrị ya si n'ibu. Odogwu, odogwu, yesterday, today, forever. You never change, unchangeable God, oh, unchangeable lover. Look how you turned my life around and wiped my tears, unchangeable God, unchangeable sacrifice. Jesus, 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 devil lover. Look how you turned my life around and wiped my tears. Unchangeable girl, unchangeable sacrifice.
Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me. Oh Jesus, you're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me.